Umunonotsi amaze kugera ku rwego rwo guserukira igihugu ciwe mu makungu akaduza ibendera ry'igihugu yarakwiye guhabwa agaciro n'igihugu kikamwereka ko hari icyo akimariye kandi kidasanzwe bivugwa na Adolphe Rukenkanya yahoze ari umushikiranganji w'inkino ubu akabarongo yongera amenyereza ishure ryigisha ivyo gusiganwa atletisme inyuma yaho umunonotsi Thierry kumwe nayo ahinduriye ubwene gihugu agashima guserukira igihugu cha Espagne
buryo umuntu wese twese turumva ko byo bari iteka ku gihugu cyacu abanonotsi bacu bagumye wacu bakaduserukira kugwego mpuzamahanga cyane cyane ko tuzi yuko muri kahise dusanonotsi baseruka igihugu bakazana amamedaille menshi cyane mu ma meeting no mu ma championnat international kugwego hejuru navuga nk'abantu azamyampi murabizi ba Venice Niyongabo ba Patrick Nduwimana nabandi benshi rero biraterteka cyane igihugu kubona abanonotsi ugwaruka wibarutse rutera imbere rukaterteka igihugu ariko burya rero mumenye yuko mu bintu byose umuntu avuga ati jewe nditanze none nanje mumfashije iki mumpaye iki mu byukuri rero muri politique y'uguteza imbere inkino mu Burundi nico kintu nikiba twavuga cha réinsertion socio-professionnelle bateza kwitaba bati none umunonotsi wacu ko ariko aratera imbere twebe tumuhaye iki kugirango tumwereke yuko dushima ibyo ariko arakora kandi turiko tuwitayeho kazoza kiwe mu minsi yahera murabizi n'ubu biriho hariho nk'abantu bakina igihugu muri football muri basket wasanga abantu atacho birengeje bameze nabi cyane nk'ivyo bintu nakamaramaza
kubijanye n'umunonotsi kazi Francine NIYONSABA nibihano yafatiwe bivanye n'ingene imana yamuremye Adolphe Rukenkanya ababazwa n'ingene abarundi bamwe bamwe bafashe Francine NIYONSABA bakamugira ikiyago mu gihe ikibazo ciwe kiriko kirigwa ku rwego mpuzamakungu
ikintu cy'ambere ndavuga jewe hari ikintu cyambabaje cyane kuko umenga bariko baravuga iki kintu basa nabinjiye mu buzima muri privacy ubuzima bwiwe bwa muntu bimwe ibanga ry'umuntu bamushira ngirango ku rubuga abantu bose bavuga bavuga umuntu sivyo vyari bikwiye oya yo deba rero kandi jewe imihari iri kwiraba nibayikure ku mukobwa wacu Francine kibi kiganiro cyo muri rusange ideba donc ibi bintu byo kubitana abajambo ntibibe hagati y'abarundi kuko ikibazo si cy'umurundi kazi umwe urumva ikibazo kiri ku isi yose n'abakenyezi bazoba ari muri iyo situation bafise izo hormone za testosterone ino tuntu dutuma umuntu abacana umukobwa cyangwa abacana umuhungu
Adolphe Rukenkanya akaba yabivugiye mu kiganiro cihariye yahaye imbonesha kure yanyu BTV.